Matawi haya wigua. Ulinzi Stars bila shaka watapata bao la kwanza. Enosh na utani anacheka na wavu. Enosh Ochieng anacheka na wavu na kupatia kikosi cha Ulinzi Stars bao la kwanza katika kipindi cha kwanza. Enosh Ochieng anacheka na wavu. Ulinzi Stars moja, Vihiga United